kini nacho barabesha narangi promote imodoka
andi promote afisi imodoka
sio yake
rakisi
yiragura
eh
si yiwe
niyo kandi kandi ari
kwiwe wema entertainment kya mugora ba muri Australia ni henze
eh imodoka kandi ari yarandi promote yanditse kuri randi
yapo acho kwa
ariko ya mama batubwiye ati Landry ni wanje ibiki n'ibikirashi tuja dufata
ifite umubesha Landry bureka kuzubesha kandi nzo bikubwirira kuri TikTok TV jewe imodoka
si wawe cyawo bitikintu neri kandi nabacama nabacama yaraje ndanga muri studio akona muri
studio randi
nzo bikubwirira kuri azocaga
kubesha abafana Mugajerebo kuko ari kugira cyo amahera ba diaspora baramoya amahera avuga ngo ari ko arafasha nuwo mwana inge ndamukwereke akuba nyandikira ndungikira ibikorwa vyiwe ni boxe kuri tugirene urya mukobwa mail ntacho dupfa ariko umwana wa mama waraye wiyambitse barakumutemera irya video wakoze jewe nkaneri nati nagira ndagusabe ufate video usaba ikigongo abarundi warababaje urabona ubu public ikintu kuri Facebook yaje banzanira ama commentaire
ariko afise rebo yavuze ko afise rebo
rebo ya wapige mugabo bapfuye ubwibone burya mukobwa yashatse ko obrija biface urumva kumwobrija ivyakora mu gihe biface nawe ari mu kazi kiwe kandi biface yamuhaye korabo ku buntu samahera no kugira amufashe gusohoka burya irya ndirimbo no gusohoka biface ntiyamenyeshejwe na kimwe
Nini biganiro vyakozwe n'ikigeze tubona bifese ari kumwe na Meli.
N'ahantu nahamye umuntu. Umuntu asokana n'umuzungu azopanganye.
N'umuntu.
Yirukanye n'uwo bavyaranye mu rugo. Ushatse kubivuga.
Aho urihereje.
Kandi kindi nacho ikindi urya n'umuvyeyi afisa abana babiri kubagaho batandukanye na bwe birazwi. Ndajewe no kuri sindaja muri yo
rebo Neri ntambwe bufise
yarambwe
Ganira rihangana neri
sindaja muri yo rebo no kuri yo rebo ni rajamwe tuzofightinga
neri hauzije
jewe no kuri mumbabari yo rebo we anapambana pateza batoto
jewe nasikia ngo ikona watatu
najewe ndapambana kubuziba
bwo bona banasema ikona watatu auna habari
oya ibyo nta byo nzi yaragomba twara na 10 mugabe chonzi yaragiye kuri planning nawe no niwo byara abana batatu bona ah oya frere
Arumukoga nakoresha igane nabwira ngo azushire mu antibar.
Oya yaragize planning ko ndibuka yuko bari kwavuga ivyinga ya gatatu na general vyo gajaravuze mu migani kubera yararengera ari Gomez nashatse gufuka ivyarari.
Eh rari yaravuzwe cyane mu biganiro vyiwe ngo yivye.
Nawe bayivye.
Hajya mushiki wa Simbizi bien sûr ibya nsi cyabaye.
Oya ubeshera wowe uri ni wiba ninde muntu umuntu atiba nafata ibuya dakora
iki. Kandi kwiba si kugenda mu nzu y'umuntu. Nabigeme bari ngahe bujumbura benshi
n'abantu. Aba diaspora barakwitwarira ku mahera y'abo yariye. Tubavuge tubivuge. Ivyo yakoze wenye narabiza radi dossier arimo ninacho gituma iyo dossier. Mucubahiro canje mucubahiro ciwe kuko je ntacho dupfa na kimwe kuko navuze ati uje muri entertainment umenye yuko ejo X nerazo kuvuga ko ngaba je simbashaka mvuga abantu mu bibi je mbashaka
mvuga none konza ari umuberjo burundeze hariya yagize ikibazo gutari hariya rika turaduhama kurega makuru
Burundi nashobora kuva ngakagenda mu birigi nashobora kuva ngakagenda remaye je sais pas quoi
n'icyo kibazo yahuye nacyo mutama
mu cyo gizmo si kibazo kinini ni kibazo yiteye wenyene yarondeye amumva icyo kibazo ifoko arondera urya mwigeme bayage nko imiryango iriko iraterana zuguru bicare je navuze ati bicare bicare areke kudadika umutwe bayage hama ikibazo giherere muri bo nibihamenyo y'abatwenzi n'abarundi n'abarundikazi nibihamenyo y'abatwenzi kujya ari babiri kujya imiryango yakoranye nikorane babiyage hama bihere amahoro aboneke
Aha bisigura ko barageze hari aratora umwigeme
like
Yes hello my people hello abakunzi ba Star TV ndabaramukije umva mukagera twa dukumburanye muri benshi mwari mukomwe bigane bica kuri Star TV muri benshi mwari murindiranye igishika kino kiganiro Amstar Boy the Ship Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Love in Town ububeshi ibyo ni bigane bica kuri Star TV I like to support everybody I love you if you love me if you don't I don't care rona umugambi ga Star TV ndi kumwe numwe mubigeme novuga yuko bafashe runini cyane na cyane cyane muri industry cyangwa mu iterambere ry'abandi bigeme kuberako ndibuka ko hari byinshi twakoranye ariko si ngombwa ko tubivuga hano kandi nibaza ko ryari iterambere ku gihugu hari na byinshi namwize ko hari na byinshi ndiko ndakora ubu unamwize ko ariko atazi kenshi nkunda kubigira ibanga ndanka kubivuga kuberako ubwishimwe bwo cyaba bwinshi cyane
Jesse nishima nambeshe
Jesse kwena Nerina ati ari umuntu nabwiye ati ngiye gukoresha ikiganiro Nerina tarambwira ati sha ikiganiro cyane ndakirindiranye gishika Neri umeze neza
Ameze neza cyane nakaribu cyane
mwana nyakirie neza bujyantu bakorera attention sinimba dufise ama company ariko arakora afise ama studio meza office nziza ntatembere ndavuga ati kanoti ni kenshi muri aka kwezi
baragerageza turagerageza nayo mpamvu dushaka gukora dushaka guteza imbere
nira makuru y'imisi none
menza cyane yego
niri bene ntare ko wabaye byo tumaze imisi abone uri kumwe na bene ntare
bagenda abana ba
bari abana bawe ariko muri no misi
bagenda abana
bawe none
bagya ni bene ni bene ntare ni je bene ntare ni wewe bene ntare ni twese urumva twese turi bene ntare bazaye uko urumva ibikorwa byabaye byinshi ariko Jesse me babana bagenda abana banje
neri Burundi buri ku mutima cyanye Burundi
buri mu maraso
kumva nyene ko mu maraso ndabona kwambaye nakantu kukuboko
ah nico kitumumva ji
ari urabona barundi kazi ugasanga yambaye akantu ko
muri Tanzania nico gituma dukiye guhimiriza barundi bose bashaka kugaragaza ko ari abarundi barakwiye kuza barakoresha buno buntu cyabakabugura baragurishwa mu masoko cyangwa abantu n'abantu benshi n'abana benshi bafite impano babukora bon ndibuka ko ndagiye ugiye Nairobi bambara ubuntu bw'idrapo yawe ugiye Tanzania sirame mishozi ugiye mu Buganda sirame mishozi mu Rwanda nabone barabwambara why not abarundi batabwambara abarundi si benshi bure ariko ahandi ntushaho kubita ikorosi ubure n'abarundi batanu ambe n'abanyarwanda batanu ufuma ubura batatu mugabo umura muronka bayambaye akantu k'idrapo yawe
nate wite kandi kumwe na CEO wa Nacha Burundi Safari Tours
singunda ko bambi ira CEO
no ino CEO
sindabikunda
kubera iki
kubera ofete abantu benshi bazi ko umuntu wese ubu akreye akantu kugira yitwe ngo CEO bo hari abantu bishima kubera bitwa the CEO je ubona je postinga cyane ngo I'm the CEO na postinga amafoto ngo CEO ngof
bundi ntare ndwambe
no jemba shaka yuko umuntu anyita umunyabikogwa canke iki gikogwa n'iki wawe canke n'iki wacu kuko fete urumva na tio Burundi ni Burundi ni igihugu gifite abantu benshi ni jewe ni wewe urumva n'iki wawe n'iki wacu naco gituma ari ivyingenzi urumva turisme tuvuze turisme n'igihugu ukorekana ivyiza vy'igihugu ivyo vyiza vy'igihugu si neri natonye egwe neri natarafisa aho ashobora kukwerekana gashika mugabo je nibazaye konfise ndafise influence nini ya tuvugishe kuri stabo
so uko bigikose uzi neri aramuzi utamuzi nawe nibaza ko ari
ibintu n'umwansi wo misanzwe abari nibaza ko atabakoresha rezo sosi
urazire nimba hari ikintu kiryoshye kugira abansi benshi kuko ikintu gisohose mwasa bwa mbere kugimenya
bo urumva jewe hari umuntu kuri Twitter yambwiye aba niki gira ransma urabona ransma namwebwe mwaratangaye DHP wiki hari umuntu yaciye yandika kuri Twitter ngo banke nkiyi ngo kubera iki yatoye ngo neri nate ngo n'amajambo avuga n'ibyo yandika eske none
iriga abantu bakorana n'abantu nyene
ba yarambwiye ati ndabwiye ati maisha ni ya muntu wewe udashobora kusupportinga wemere ibikorwa by'uwanje wemere yuko jewe ndi très intelligent
bisigura yuko iba yasuzuguye
banki ko yakoranye na Neri nate yongera suzugura na Neri urumva irya banki yashaka ikorane na nyina wiwe canke na se wiwe canke n'uwo bavuka na petete canke n'umugabo wiwe canke n'umuntu sinzi nashaka mbwe n'umuhabara urumva reka tubaze
turaza kugaruka ariko kuko nikose abantu turaza kwagaruka ariko reka tujye neza na neza kugikogwa no vuga gikomeye
n'abaramukije
Neri jewe tuma
abakunzi ba Star TV yambu cyane kandi nimbabazi yandondeye keshi mugabo Star Boy sai kuzanzana rusako gusibwo kanzana rusako uri kumwe nibiko
ya ni nayo mpambwira ntangure ibintu bikogwa kandi felicitation
na kuhaje cyane nawe urazi ko wowe aho ndungirisha ibiganiro kuri Isaac ni nico namamvuga ndakeneye uko umuntu yegure every umuntu aragufata
amamagara nje gukoresha ibiganiro abantu bo gufasha cyangwa muri Isaac cyangwa umuntu wa danje
gukoresha
abantu bajya kwivuza mu Bufaransa kuhera Star Boy abasaba ubufasha
se ni ibintu byiza ko ndi ko wigeze no kumfasha umbwira ati ndakeneye umwere umbwira ukuno bigira gutu kunuko mugabe byo sida bivugira kuri
mikro
ariko nokuri je abantu benshi babamenyesha makuru bo kubuhinga ngo kanamenye turakundana cyane
kuko
benshi twarakoranye hariyo benshi baje jewe akarere ndagafise mugabo rero jewe uwumbwire tineri jewe ukunu kuri sindega kumusupport ni bibi kumva yuko Star Boy yarakeneye ubufasha bwanera kiri hasi nkabo umwima eje gatera imbere birababaje kandi birajyana ariyo n'umuntu navuze wakubise uraho twahuriye ahantu mu journaliste ari kuri ari kuri Kazoza FM wo mu journaliste w'umwigeme yarambiye ati jewe naramurondeye a message nakubwira yuko naranagiye nahakorera turicarana turara
araza ndamuhe stage
basiko ndamuhe oh yakandi ubashigari kuri iradio muhema mahera ningura nakeneye ama miliyoni aronka amace wowe umwimye kuri online uci umubona niwe yaserukiye yo radio muri activite Imana yitwimana
Imana yitwimana
uramubrotse uranamwimye wamutumye ko araje namaguru kuva mu kumutakura namaguru kuri biri wawe aho korera uramuravye uramugaye hakumwishuruki umubloka
ibaze
ubu niwe ari hejuru kugusumbya paske urumva jewe nshi bakorera ahantu ndogigurane ya mamiliyoni umva ni Imana nyene ni Imana yitwimana
okay this time inovuga yuko I'm here to support you Neri Nati because hari ikintu ukora bigasaba gukorana n'abantu kandi abantu mukorana nabo si babantu baza gushira imbere inoti so ndabona hajya n'acha Burundi safari trois igiye gutangura vuba n'abadiaspora bamwe bamaze kuyimenya ba Madame Jo kuva muri Canada yes ino projet ndashaka kumenya niri Nati yakoze byinshi bitandukanye yagiye muri industry araja mu matima atandukanye yashigikiye abaririmbyi benshi batandukanye ino projet kuri Neri Nati yaje gute muriwe kuko urazi gutegura projet si kintu kifa kuzo ubwo nyene ndabona hari ama note commission no service ni kintu gifata umwanya muremure long time kugira ushore kwibaza kuri ico kintu
kubishira kumugaragaro kucandika upresente amabanke amabanke acemere abantu bacemere bagushire ko support umva si bintu vyoroshe no projet no projet bisanzwe ni navyo shaka kuvuga burya hari ibintu bituma tumenyana n'abantu abantu benshi kuri rezo sosiyo barantuka nabihitse no makomandere
ari nabamaze kugutahura
ubu bari yakiriye barantanguye kandi ubu barabishimye kura vyumva benshi barantuka mugabo hariho benshi ba pressive vyo nkora murabo ba pressive vyo nkora twarabaye en contact kandi kintu nagira abambagarira urwaruka ntimushire imbere amahera nimushire imbere ubuntu n'abantu jese na uribuka ngira publicité ya maison de passage y'igitega ya Madame Jo
kamusa hotel
jese ningeze shire imbere amahera ngo nakoresheje izina ry'iwanje nawe ne nigenda igiriye gente yavyo navyo yaranze mugabo byaramuryoheye cyane aravuga ati nkeneye contact tuvugane n'uyu mukobwa ni nati narisanzwe ndamuzi mwe ndakeneye
kabisa
twamukubise surprise kigali
neza nacancane kabiri no muntu harayo yo mu rugi wa
igitega mugira niho narindi c'était en 2020
ndavyuka
hari ngo mukwezi nkuko nyene kwa gatandatu ngo ico gihe nagiye kumaziko yo guhamba son excellence twawe
yeah of course
rero cyandagenda ndabindagikora ikiyego cyane cyatuba ngaho rero turabagenza tukayaga kambi ati migambi yawe ni ya inkawubwira akambira nore kivyogira ibija muri ibi wowe uri personnalité novuga je ndiko ndakubona muri Kazoza urashobora guteza imbere igihugu urashobora kwerekana igihugu mu makungu
aragerageza ibaze 2020 bo twimi 2020 ntacha ndakiransa muri me nimvuye ko hakige
kugira si kinini nariko
2023 nimvuye imyaka ingahe itatu
uramaze kubona projet z'abazungu irakwitana 10 ans
boni ni yego ni diza mugaba ahanini twebwe ibikogwa turacha ariko turakora kuko sindagaragaza ngo nerekane documentaire umva documentaire sho akuyerekana mu mera z'uyu mwaka canke mu ntango z'umwaka urumva ko bibaye ibindi ari ibintu biba byarafashe igihe umuntu ariko ariga kuravyo bwo nibaza yuko gucyo gihe turi gumugambi arambira yuko afise nabagenzi biwe bagira ibintu bya tourisme muri Tanzania Serengeti arambira ati aho bose bashaka kukwereka uko batanguye uko bimeze haragira igihe rero ufata decision ukore decision turabimeta pratique bajya kuri api biki mugabo namandiko ndafata manote Je pour le moment, je dis merci. Kuko tourisme ni kintu gikenewe guhagurukirwa.
Yes, of course.
Kandi nkuko tube dusanzwe tufise ama influence. Mu bihugu bindi umuntu afise influence ku gihugu muri societe niwe wo kuvuga cyane. Ari nayo mpamvu ubona ne umuntu ashaka kuza ngo neri natifashe uvugire kino kintu no muntu amunganirize nkabikora bakamutunganyiriza why not jewe ntashobora guhaguruka nkavuga ati harageze yaho twerekana ibibanza byiratsi fise aba diaspora bankurikirana why not star boy ntashobora kwereka abajya ba diaspora ati moheha imezuku moteza isagucha a uyibonye uvuga ati okay neri yaherekanye seke ari heza ko kujya kuri basanzwe banziko why ntashaka kugukoresha mu guhayani
n'ishigihugu
igihugu
yes of course
ikura vyumva ego harabantu sho vuga ati none naya matirwa nani n'ishigihugu ego ara harandishigihugu mugabo ni mutwereka byo
naca cyane twa turi bujumbura
muri bujumbura ni mu jaruguru muratanga maete abavyumuga habantu ibujumbura habaye ibi hariko habibi mugabo urumva cyo kimwe nkato benshi bakuvuga ati jewe ndaduze ngiye mu ntara
kandi ngo
za kera ye muri zintara zitanu zishasha ndiko nderekanya nkeneye kudekuvura niye hari mbizi niye hari amazi y'umusarara amazi y'umusarara ntayuzi namazi arenduka igihugu kirayafise nayo urumva nibyo negereza kubidekuvura
nayo numvise ngo amazi y'umusarara umusarara
wewe ngo usa nk'amazi
y'umusarara urukundo
urumva
n'uri umusarara urukundo urabaho rero
ni kirundi nyene bibabihe
neri neza na neza ndumva ko ari ibintu byinshi so ndashaka utahuzurira umuntu ariko aradukurikirana mu diaspora kera avantage kuri we kwera ko misho yawe ndumva ko ari misho yo kubereka igihugu kuno kimeze na cyane cyane bimwe
karibu cyane tufise ama service menshi turagirisha ama visite culturelle abantu ba bakeneye kugarabonye ko nasohoye na cover turafise visite culturelle izoba mu kwindwi mu kwezi kuza tariki 15 na 16 tuzorara imwaro kuri hotel kwiteka ni hotel nziza cyane ifise ibintu touristique ni hafi yo gasumoka mwaro tuzoja gasumoka mwaro tuzoja ku mucayi cyitora
ndabibona
tuzoja tuko turara abantu bashiriye akabijya tuzoje mu gishora kuko gishora na mwaro ni hafi tuzoje kuraba
mu gishora amwe have ingoma
ingoma baraba ingoma ariko rero hariho n'amabuye hariho amabuye ari hano abantu batazi bakeneye kudekuvura ari mwaro ajya mabuye nayo ne namabuye afite histoire nziza cyane ku gihugu kuri province mwaro urumva bazoja kuyavisita nayo ne hama dufise igicaniro buca ruseze turafise igicaniro mu ijoro nyene kuri hotel icyo gicaniro kizoba kiri akompanye n'imvyino n'amazina no kwivuga ivyese ari amazina nyene abajoza kutuyagira ibitito amahistoire y'igihugu abashaka bazoryama muri hotel abashaka bajyame mu maka tuzogira amatante
amakani y'abajyoshe
ni y'abajyoshe cyane bajyame mu matante ngabo kujya rero hageze kujya tuzogira imeza z'ikizungu tuzogira ameza bazopani birago bazosasa ibirago abantu bicaye mugabo none ku gicaniro rega ntibicara ku ntebe ku gicaniro mwicara hasi kubera ari muci ibyatsi biba bimeze neza tuba twasasa ibirago ikindi naco imeza bazoshinga ibiti
bace bagisasa ko bagira imigongo bace basasa ku mitoto ariyo mitoto tuzaba dufise murabizi ko kera ibyo wacu tuzi kera ariho abashiringa mu mitoto ijya mitoto tuzobiri ku eh hama tuzogira ingya zikirundi twarabitwarabitwibiye ku mazo social yacu na safari stewards twitter instagram facebook twaragize ikintu cyuko hazobaho ingya zikirundi tumuze ingya zikirundi hari bisunzu hari ndugwe hariho inumu
hariho amateke hariho ibire
hari ibire nk'ibyuvuze hazo hari intete hazo hariho imyumba kimwe yarage bidakaranze amateke atogoteshejwe ibijumbu
hari ibindi biharage binini bibyibushye bifite ataraye
umva nawe uri kiurazi kirundi
ba bacita gute kifite ataraye igihahi ndumva ko ari ibintu byinshi cyane
byinshi kunwa tuzomisongo akuki imeke bashaka amata bazonywa amata mu gatondo ni ubugari bw'ibigori
nta mwungazi naho
tubuso umwungazi
inzoga y'intuzenya y'ikigazi igiva mu kigazi like
iyo none iri officier
ni inzoga y'ikirundi ryoshye
ari ati amyira iyo turashobora kuzo propose abakiriya tubashirire hazoba kandi urumva no gusomeza mata hazoba kandi n'abantu bazoba bifuza kujya kwa migani
abagomba kwiga gukama nabo
ahantu hikirundi mwaro batwereka ukuntu kera ibyo bagira gusya abashika kujya gusya bazogenda babafashe batwereka ingene basekura bashika gusekura bazogenda basekure guterera makuru yano umva ni ibintu nyene by'ikirundi kandi kindi nacho ni nko kurumva twebe azoba ibintu by'ikirundi azoba kompanye nino zero bgatwa zari akompanye n'abafotozi bazoba fotorera kugira twerekane ibyo twarimwo kama kwambara naho bazoza babegogerageza twambara ikirundi no
neri je icyo no nagira ndakubaza ati la difference y'abandi bakunze gukora ibintu bya mugana sanzi hari kwera ko amabuye twumvise ibintu abasangwa butaka turumva ibintu byinshi bitandukanye by'imwaro abandi badakora bisigura yuko neri
turategura ama visite tukavuga ati visite turagiye kuraba abasangwa butaka bo mu kibitoki
hajya abasangwa butaka nabaye
ni bwabwo ko abantu bakunda gukumira bitwa ngo nabatswa mbwa nabasangwa butaka kuko butaka bw'igihugu
ariko biragoye no kubibona nta mishi Burundi ari muri mishi Burundi umunyakirundo kandi ni mwiza asa neza
ngo nabantu nkatwebwe twese turaje tuba dushaka kubereka babayeho
yuko badakumiriwe kandi
bafise ibintu byinshi byo kwerekana bafise imvino zabo bafise intambo zabo n'abantu bari sociable babonye abantu baca baryoherwa gose
yes ko biri kose reka je mpamagara aba diaspora bankwikana kuri Star TV
kugira 250,000 ibintu by'ikirundi no kubiha gaciro nje gituma nashize ku 250,000
ubu bikeneye arakurondera akurondera par contact yawe
cyane ashobora kunyandikira kuri Instagram na Nature Burundi Safari Stewards aradukurikirana hamaga cha twandikira canke kuri Facebook na Neri Nat Burundi akatwandikira cyangwa bagakoresha numero
79
3945 3645 na WhatsApp ya Neri ni benshi banayikeneye bacha bayironka murata kutubaza muje muri ya groupe turabagabanya.
Okay. Yes, muje muri en groupe barabagabanya so dushigikire.
Yakene n'amadolari hamba abanyamahanga nabo ni 100 dollars. Kuko ayo madolari tumyosha tuyashira kuri konti banki bironsa amadolari.
Bisigura ko ari byiza cyane. So ni umugambi mwiza aba diaspora nimba je utanshigikira ntibisigura ko udashigikira neri nate. Kuko ni igikorwa cyiza kimeze neza.
Diaspora muze mutanaba. Hari ababyeyi benshi bambiye bati gituma narimvuye niki cyakitsure. Hariho abarundi bari mu mahanga bavukiyeyo batazi umwombati uribwa gute batazi ati ikijumbu cyo mu mabundi kimeze gute atazi ati mu Burundi eske hariho reshite mu Burundi eske hari icyayi mu Burundi eske hariho ahantu ho kugendera tukaryoherwa mu Burundi hariho ingoma tuzibona gute abo bose mwabavyeni muzana abana babo vakanse zirageze mutashe muzana abana tubereka ati kera ba mama bavuye aha kera sogokuru wawe yakuze muri ubu buryo byari bimeze
Okay. Yes, murumva ko ari project nziza cyane. Nari natsiye twicaranye ni byinshi tuyaga kandi twese ibintu byinshi. Byinshi kandi biryoshye. So kwanza double do supporting igikorwa ciwe. Ibindi bijya nibisanzwe se la vie kandi ni industry turimo nikugira icangamuke. Bamwe benshi bakibaza ati mbegane ri nate. Hari ke tubona amapost atandukanye kuvuga. Ari ho post nabonye uvuga ati reka mvuge ijambo mudi mudi ariko simbivuze nyene ko mutere nkuko babivuga.
Umudi mudi eh ushavura iyo winjiye nibingira mvuge aradi yuko niwe ari yize nitwinda kumuvuga ndabona ashobora gushavura parce que wewe ashika gukorana n'abasa
kandi asigaye abikunda
po arabikunda bya si kuko nibambona ashika ko bamubona rero iyo je mu muziki ugashika ku umustar urinze uzurafata les artistes bakavuga izina ryawe mu ndirimbo sekitidi ushaka kuboneka. If I accepted two messieurs, if I accepted two, if I accepted you, Kovato Kuganeda, Kugena, what sipe burst? Niki, you get together, one of your consequences also, you not get to it.
Baby sounds.
You have his sons, you would have that in a funny best muzindi. Ero, Joe, Ero, Nicho, Nabuzati. You know, when you're Joe, would you more entertainment? Please, no one of Sinzi.
Sinzi, Bambona, you quite if you're immortal.
When you connect.
Neri natavuze ati genda ndamubikira amabango bitumudi mudi yo muri Belgique ni commentaire nabonye
yandisi commentaire urumva ni ibintu biriko biravugwa ni ibintu
biriko biravugwa
n'ati minsi ndiko ndakira ama
tubwira ayo makuru neri ni bisanzwe turi muri industry
ashaka kuvuga numukeri nahaye abakunzi banje kuri Instagram akabwira ati nukuri uno mukeri urashusha ahubwo je mbamari kugira ngure impani ziri mu bantu
none ngo yakoze iki
ivyo yakoze wenye narabiza arazi dossier arimo ninacho gituma iyo dossier mu cyubahiro canje mu cyubahiro ciwe kuko je ntacho dupfa narakimo kuko navuze ati uje muri entertainment umenye yuko ejo x nera zokuvuga ko ngaba je simbashaka mvuga abantu mu bibi je mbashaka mvuga
none konza ari mu berjo burundeze hariya yagize ikibazo gutari hariya rika turaduha makuru ga makuru
urundi nashobora kuva ngakagenda mu birigi nashobora kuva ngakagenda rema yesu sepa kwa
cyo kibazo yahuye nacyo mutama
icyo gizmo si kibazo kinini ni kibazo yiteye wenyene yarondeye amumva icyo kibazo ifo ko arondera urya mwigeme bayage nko imiryango iriko iraterana zuguru zuguru bicare je navuze ati bicare bicare areke kudadika umutwe bayage hama ikibazo giherere muri bo nibihamenye y'abatwenzi n'abarundi n'abarundikazi nibihamenye y'abatwenzi kujya ari babiri kujya imiryango yakoranye nikorane babiyage hama bihere amahoro aboneke.
Ah, bisigura ko barageze hari aratora umwigeme
like. Navyo nzi ndagusavye ivyo ni ubivuze. Yewe navuze ni wazilo dossier kugira abitorere inyishu. Mugabe tabitorere inyishu nzobivuga.
Nawe uzoduhereza umuceri.
Uvuga umuceri wose mbuye byagenze patata.
Ukuntu yafashe umwana bakagenda.
Oya ndagusavye stagoire. Kujya muri do ido. Jeho navuze.
Ariko asanzwe atuye mu gihugu cya Belgique nyine umwigeme Alemanya ari aba muri Alemanya ariko yari yaje muri show gushigikira dramatic
yamaze mu Burundi ndagusabye
okay ko biri kose katuvuga ati ariko duvise abandi bigeme no vuga yuko dukunze kubona poste zawe hari uwo bita ngahanye Meiri hari poste twabonye urazi tumana mu kubajije hari ama poste menshi tukunze kwa tukavuga ati nawe na ga poster video la itakakubwira akavuga icyongereza icyongereza kimeze ukuntu
you know what no I speak English very well I have a boyfriend akavuga icyongereza tuvugana icyongereza urumva niho cyambaza ngo wamutama wanje nugiye mutama wanje avuga igifaransa tuvugana igifaransa
mutama wanu wa muzungu
urumva naje urumva bafisa muzungu mutama tafita umujere mbwa umujere yo
kandi kunze kuvuga ngo izo tayi zawe ni z'abazungu ukacuvuga ati ngo ya Meiri ngo nta muzungu yayikunda
ni muzungu wanyu tuvugishe ukuntu tonzare n'amahera nshite ngaha
uhagarare ngaha na wahagarare
ni muzungu wakunda zirya tayi
umwara barashobora kuyitora
umwara barashobora kumujya koko barabakunda abantu bavyibushe ni wabo baravyibushe.
Haje umuzungu ntapima.
Abazungu baba bakunda abakobwa bavyibushe ni nka empress. Ni
cyo bigire ne. Amajambo agiye uravuga ariko ngo genda.
Ah urumva reka
ndabivuga. Reka bivuge basi kugira ntitubacanganye.
Bimeze gutya. Je mu bisanzwe ryo migeme ntacu gupfa. Wonye ne petite.
Kandi industry ni industry
257 nukuri nabe musoma makomantire kuri magic aho ati umuntu agirira inzigo neri nate yakiye iyakiye ujya mwigeme avana ramuvuga akababara njye mbarinda kusora les artistes
uzikuri mu bantu batumye mail bamwe bamumenya rega
rega yari kwiye kunshimira mugabe ibyo barundi nibabibona ntibabona yuko turiko turabafasha kuba promoting None je ndiko ndavuga yarigeze gushavura mu nyuma arayakira aravukira mu nyuma cyabishira mu nzira
ariko muri cyo gari hari abacha bavuga ati uri kura twinjira mu buzima bwacu
ubuzima bwawe wewe uri umustar je neri nati ndu umustar ngo ndu umustar ndadze none mugihe inzwi ngiye ndi nkorera rezo soso jewe baje bakamvuga ku iki kintu nuko ari jewe nakizanye kugira abamvuge ubaye public person Emera yuko nuzoteri ndabazo muvuga yamba jewe nzo banagize ikibazo kivuye yamba bandiye mugu muri Gera Plaza bazovuga ati neri twamubonye bamwinjije hejo
e kandi ari umuntu ngo bariye mugu muri Gera Plaza
ninde mayo makuru
we umba waravyanditse bimeze gute
ndavyanditse wirumbeje urumba cyaje kuvuga nti ikintu cyose nzokora bakambona bakakivuga nuko jewe jenyine narabishatse naje muri entertainment nemeye amagogwa yose ibibi ni byiza bazubivuga ni nambari kareso itabutse nka cagihe ko cha Esther nishe kuri
stage
ya Frambodora pe agacage ndagutamba ikaresi gakiboneka turayandika tuti ngiyabone
kandi
None uzacheze uvuga ati ngo neri yamvuze gusa nambaye kandi kandi twayibonye niyo wagira gucu kuboko ivyo ya kandi nawe urabifise
stade oya ndakwereke
ke
ntavyo ngiye
kuvamvuka je meso
uwo ninde kuri dramati warabivuze
Wo
dramati ngondwi no ntago yigera
ha. Ubwoya cyasiga akanuze akanti durere akanti pardon d'odeur, kaya kanti odeur rero kacakaraguma ko karahoma ko kacakaravyerekana neza.
Yee. Sigura yuko abantu. Idrede zo mukwa.
Uzombye mukombozi mukora yiganira gine gucya. Urumva hari ibintu nk'ibyo urumva. Arundi yaje photoshoot yesterday nisha nawe ngize photoshoot gucya ara posting acari bagira ko mukwa hatamona umva ibyo ni bintu tuba dukwiye gucya
tubibonye turabiposta nta kibazo
kugira ejo nasubire none ubura subira
kubibona naho yobigira nibisanzwe kubera ko biramupfunshinga kubera ko hari abantu baze bakora utuntu bakibaza yuko badekonye nayo ugasanga kudekona habo habashize handi
hano yo yesatubiye giye gupibira ari kuri piscine yemba ari anywe furaya
yambaye kaka kautura
Ya chatse mugu cyakiricyo
ranye acari fotora
mugo kugira bifunda cyane misanzu nchuvuga ngo nerafise inzigo rero yo mukobwa bora aramubwira abantu meshi none mupfiki wa muvuga no
ntacyo dupfa ariko ukunze kumubwira ngo afise iminwa minini
nerafise iminwa minini igi iminwa minini iraboneka
ariko arabakunda kuvuga ngo iminwa minini ngo niyo sawo
iminwa minini je pas ntavyonzi Sa je wishimye mufite iminwa minini cyangwa gusaba ugende bakugirire chirurgie esthétique hama igabanye uko kurumvuga
Eh hari ukuntu bayigabanye iminwa
Barayigabanye Numva ya video yari fashe video atumira bigeme kugirane ngo bahe ba boyfriend batabahamarira muri anu
Na na big fizi yagize cyabivuga ko Waravuze ati abantu baji wawe na waje kubigisha
ibiki Kuri Instagram No kuri Twitter yiwanje
zaje cyane. Ariko umugwamagara abantu bakore ariko arabahamagara kugira baje gukora. Bahe baba boyfriend baba besha bagukorere.
Okay wewe. Ahika umuhungu. Gira.
Baramuhereza. Arafise ntuze arafise resto.
Pardon.
Arafise resto.
Umuziki turawudu umuziki.
Meride ki.
Nyinshi turaba n'abajournaliste twebwe twaza amahera yo kwiranje. nawe uraza amahera yo kuri YouTube
mwamwe ko
bindura ati leta irana amasezerano ya YouTube turonka amahera.
Yeah, of course.
Gatsi
yo utikute oya mvuka uno musi tuvuza ati mail afise ntuzenya
oya nyumva nyamba afise restaurant yo nibindavyo yayikuru nibindavyo yayihawe nabagabo yarihawe nabakini bita
ngobafe
ngabo ya video yakoze kibigaragara ikindi naco barabesha narandi promote imodoka
andi promote afise imodoka ratisi
yirabo.
Eh.
Siwe.
Niyo kandi kandi ari
gwiye. Mama Entertainment. Kya mugora aba muri Australia ni henze.
Eh, modoka kandi ari yarandira promote yanditse kuri Landry.
Yapo, acha kwa mama.
Ariko ya mama batubwiye ati Landry ni wanje biki ni biki rashi tuja dufata
ifu. Landry bureka kuzubesha. Kandi nzo bikubwirira kuri TikTok TV jewe. Imodoka
si wawe cyawo bitikintu neri kandi nabacama nabacama yaraje nuga muri studio abana
muri studio randi n'ejo ikintu
azogikora randi nzo bikubwira
kuri azocaga kat
akakatiriki mugaje sindaga kat
akakatiriki nico gitubara baro mitatsebetse mureka kutubesha ngo bone ngo utike ngo bayo utike turaza
amahera mu njiza ngo vraiment sina frank
bimodoka none
Just quite a model.
Imodoka nivyo ndayikeneye. Ubu birumvikana. None nari gukenera imodoka kubera Stamboy amamagaye dukorane interview cenge ndani imodoka kubera bambone. Kubera bampa invitation ngende muri conference de presse y'ibintu. Cenge ndani imodoka nifunguruza ruguru nifunguruza bacha bazishira imbere gucya.
Bazifata gute?
Ifunguruza je ntari ivyo nzi bu sinzi ukuntu banazishira n'imbere. Ubu no kwifotoza mushira ifunguruzo nga. Nama video bari ko barifata bakobwo zubona ifunguruzo iri ngaho. Ok, on s'affiche, mugabo mu Burundi tureke kufekinga ubuzima. Ejo buzoza kundondera neri natse ngo ngufasha kuvuga ngo modoka yanje bayinyururira ngo yayiriye.
Wewe ndumva makuru yose boya afise?
Ndafise ico gituma je
utaka. Wema muravugana.
Yari tuvugana mugabo
ndatse. Nanaye makuru wa yakuhega neri wewe. Nawe uracukungura abasha.
Nareke kuduhamagarira abakobwa ngo tungo tugire ngo tuje mu.
Duhe babagabo. Ndabona ko ari manager.
Eh uyu ni mu manager no kuri uyu manager arushe no kuri kimana kandi nawe ne ntashaka kubiba pibiye kubera kwitwa ndanakubwire mu ruhanya. Umuntu afata amasana mu director onga ha mu Burundi yabariye
video yabariye amafaranga
sinzi yuko yayariye kuko sindumva version y'uwo
muntu bisaba amanza bikwaje
bisaba yuko nawe ne twicara tukayagabwira amenye ukuri sirio naho birababaje kuko uwo muririmbyi vima turamuzi kandi ntiyoroshe ni wa gospel yubashwe tuzi cyane
umva ubujyajya muri industry ni bwinshi cyane
yego ama ikindi nacyo ni ukuri tugire urya mukobwa mail ntacyo dupfa. Ariko umwana wa mama waraye wiyambitse barakumutemera. Irya video wakoze jewe nkaneri nati. Nagira ndagusabe ufate video. Usabe ikigongo abarundi. Warababaje urabona ubu public ikintu kuri Facebook yaje banzanira ama commentaire.
Ariko afise rebo yavuze ko afise rebo.
Rebo ya wapi gerebo ko hari kugira ajya amahera abadiaspora abadiaspora baramuhaye amahera avuga ngo ariko arafasha n'uwo mwana inge ndamukwereke akumenya ndikira ndungikira ibikorwa vyiwe ni box
ariko abadiaspora nabo bakunda tudemu twiza
urumva tudemu twiza je
tukaca tubadekonera
biba bitwebwe nta mudemu mwiza
urya je hari gihe arabo badekonera ugasanga birangyoheye kwera ko babasamaye
kuravyumva nge ndakoreke kuri Instagram mbe yari
umva inoti acha bisigura ko
ubari ko ari branding wenyene oxy raba ari ko ari branding yari madame Losa ndabona mushimire madame Losa yaramufashije kuja kuri stage kuririmba igandirimbo ya nyane icubahiro yaririmbye ngo excellence
Ah, ni wa mutipe ariko bategura vya bintu.
Eh, uyu mutipe.
Bari kumwe na ba
mutipe urumva.
Ba Irodi na ba Nova.
Ye, uyu mutipe yarari muri Jarepo,
ubwo
yarababesha.
Ni August, ye August.
Oya si August yitwa Oxina.
Ah, sa.
Ugenda muzi ko twaregeza gukora. Urumva. Ni byinshi turutovuga
amanyi. Ukora ibintu rero kumugaragara kuko urumva. Yoba yabeshe ko agira hakaza abantu urumva abantu barahonda.
Ni yarari muno mu peti yaciye ashima kwisohorera indirimbo yiyo. Acarava muri management aravuga ngo nzobivuga.
None uze ku minimero yiwe nze nyage nawe. Bena muyagira.
Cikuronderera mbwa sinzi uko ndazifite. Ndazi kurondera yarigeze no
kunyakira. Eh. Ubutumwa rero kuri Meidi. Uvuye kuri Neri Nate.
Asaba ikigongo abarundi n'abarundi kazi kuko yaramenje. Ugiye kuri Twitter baramututse ugiye kuri Instagram kwa Boris Evrare mucyumwe yatangiye ku postinga baramututse
Canada from Canada
ugiye kuri Instagram yiwanje baramututse Facebook yiwo goma mubwira ati nitutse ibagira ivyo wavuze uri gutumira abakobwa mu buhombo twaraye tumenye aho kura amahera Brazil kye buje sindamwinjira mu buzima video ndaza bamurihiye mu bugana ndaza wa murihiye ni umugabo w'umuntu
yandirimba cyo gukora na ikibend
Hiya yagiyandaza bamurihiye.
Mhm.
Urumva ni ibintu byinshi. Umuntu haza makuru yiwe.
Ariko aravuga ati
ni wazi ibintu
byinshi. Alan Dorit.
Umwe
akumuvuga ngo numugabo wiwe. Abantu bamufasha ibintu by'ibiganiro baravanye. So ariko byikose arabakunze kuvuga ati mail arazi kuririmba of course indirimbo ziwe ziraryoshye ariko urukundo mu bantu
Bface ni basubije hamwe ijya video Bface iba postinze ijya video Bface yari yatumiwe muri anniversaire ya Berry Music yari yahagiriye anniversaire agira anniversaire kuri ya restaurant Bface yatumiwe aravuga ati okay Berry ni umuvandimwe reka ngende kumushigikira acarajaho Ha mujye mugora aramubona aca mufatiraho niyo guca fata ijya video sino naho nibasubije hamwe.
Ni no bibaza ko ari iki cyatumye badasu. Ne duha makuru neri yatumye bankana. Egatari gusanga atayo tubutse.
Makuru yatumye bankana.
Eh.
Ubwa mbere amakuru yatumye bankana na Bface na Bface ntazi ko ndabizi. Bface barakoranye ijya ndirimbo pampana
pampana. Pampana
pampana. Ujya mukobwa Bface umengara afise shoot. Yategereza kujya gushutinga ujya mukobwa rero nyamba ari Bface sinibuka neza ngo ni vya kera arabi ibintu byinshi cyabagiye mugabo bapfuye ubwibone bujya mukobwa yashatse kobrija Bface urumva kumwobrija ivyakora mu gihe Bface nawe ari mu kazi kiwe kandi Bface yamuhaye korabo ku buntu samahera no kugira mufashe gusohoka buje ryandirimbo no gusohoka Bface ni yamenyeshejwe na kimwe
Ni nibiganiro vyakozwe ntigeze tubona
Bface ari kumwe na Meidi. Gusohoka kujya ndirimbo barayikorane barasohora amasana mugabo hacabaho ivyo batahurije ko kubera Bface yari mu kazi kiwe. Kandi yategerezwa kugakora ya mukobwa rero yaragumutse yari gumwe muri make ko abashaka kukuganza ukora uko wewe abishaka.
Nje kubasangiza kuri bimwe turiko turabona kuri Neri na cancane ku mapost ariko hari abantu yaretsengera barakijijwe ntitubizi kuri Neri turabona banikitubonere ntakibavuga ariko turaje kuri Ozi Ozi rakoze kuri no musari mu gihe cyo Rwanda
ndagusabye mbabarire
tuje turangiza
oya singere kumuvuga singere kumuvuga
ngene kumuvuga Ozi
ndaza uravuga mu biganiro byiye umigani abafana bakanzamira singere kumuvuga abona yuko azumbye ubuzima niwe Bora iko ta musubye buzima ni jewe. Mugabo nta hantu. Na hantu na hamwe umuntu. Umuntu asokana n'umuzungu azopfanganye.
N'umuntu.
Yirukanye n'uwo bavyaranye mu rugo. Ushatse kubivuga.
Aho rihereje.
Kandi kindi nacyo ikindi urya n'umuvyeyi afisa abana babiri kubagabo batandukanye na bibe birazwi. Ndajewe no kuri sindaja muri yo
revo. Neri nta mbe bufise?
Oya nta mbe.
Nganira rihanga none neri.
Sindaja muri yo revo. No kuri yo revo nira ijamwe tuzofightinga.
None neri hawuzije.
Jewe no kuri mumbabari yo revo we anapambana pateza batoto.
Jewe nasikia ngo ikona watatu.
Ndajewe ndapambana kubuziba
bwo. Bona banasema ikona watatu. Auna habari.
Oya ivyo nta vyonzi yaragomba twara na 10 mugabe chonzi yaragiye kuri planning. Nawe no niwo byara abana batatu bona. Ah oya bwo.
Hari umukobwa nakoresha ikiganiro nabwira ngo azoshiremo antibar.
Oya yaragize planning ko ndibuka yuko bari kwavuga ivyinjya gatatu na General Vyo gaje navuze mu migani kubera yararengera ari Gomez nashatse gufuka ivyarari.
Rari yaravuzwe cyane mu biganiro vyiwe ngo yivye.
Nawe bayivye.
Hanya mushiki wa Simbizi bien sûr ibijyanye n'icyabaye.
Oh yarabeshera. Wowe uri ni wiba ninde muntu umuntu atiba nafata ibuya dakora
icyaha. Kandi kwiba si kugena mu nzi y'umuntu. Nabigeme bari ngahe bujumbura benshi
n'abantu. Aba diaspora barakwitwarira ku mahera ujyabo yariye. Tubavuge tubivuge.
Bari ho hariho nabidoga. Baba bariho.
Sishaka kumuvuga.
Kwiba sima kuje mu nzi y'umuntu.
Sishaka kumuvuga afisa ama dossier menshi. Ndanzi no musa kabone kiganya za kuvuga. Re haters, I'm not your hater. I'm not in competition with you. Woman
wa mugore we sase kubivuga nere ariko muri mariage amwamwe
ni vyiza
Delicia yarakoze dote
ya Delicia dote dote yarazikoze
eh just dote ni dote Delicia uje akora muri Isaac TV
yo uje ndamukunda cyane eh uje imana imwubakire barabizi
na DJ B
ndamukunda gose imana ibubakire n'ukuri bubaka
ni kitawe yaragize ntuze
imana imwubakire shaka kumuvuga
urya kandi umuntu kimuvuga yarate
shaka kumuvuga imana imufashe yubake
rugume yubake
rugume nabandi bagende ko nuko naje uzobone cyo ndabigira
twifurize isabukuru nziza ntuzenya uzi isabukuru nziza tumwifurize isabukuru
nuko kimana mbabari star boy wowe nako kubise kugira ngawe yamukubise samunane z'icyo
oh yereka
tukore reka tukore
reka tukore ikiganiro sawari
si ubizanye
okay
urugo bari babahana n'umugenzi Yes, I'm not a teacher. Ari ku yindi revo mbagabonye nta harashika twese naho turashika jewe ndabivuga jewe n'umugabo arabinzi byara abantu bavuga ati ngongo neringo ntubatse ngo dukere uzo twofisialize mbagabaje wiconzi jewe ndafise umuntu
nti harigeze kuza ikibazo ciwawe kivuga yuko wakoro imbanyi
nangora
gira icyo tubwiye nawe wewe ico sino kinuma ngo neringo bamuzi
jewe nyamba nakoro ya mushiki wa yamusazawe yamukuru
wawe oya narabyumvise ngumuzungu uyakoze ibintu cyane umva ngo neri ngo ya kujya niho nyicumba kudafise umwarane cyemvuga turi
hanga jewe jewe bisanzwe jewe kuri kimana jewe sinzi gusaba bivuga jewe navuzwe ko ibintu byinshi
amabara kwa bana vara mabuti
jewe singira reka kungora singira
Yes, uko biri kose nibaza ko ni projet ndende abadiaspora kwe gushigikira yanerina tubwira tubananye gushigikira barundi biwacu naho bishika abadiaspora bagahe mu kigo ndetse n'abarundi bagahe mu kigo n'abadiaspora kwera ko byose bibaho si byose nerina ati
Ego ni vyo abadiaspora benshi barahe mu kiwe ariko nibashobora guca barege bashirira shikenege kuko ubiravye diaspora niyo yubaka igihugu
cyane gose
diaspora niyo yubaka igihugu rero ni naho kandi nza kugenda nshimitse cyane mbwira abantu bakunda kujya amahera ba diaspora turaza
bakubara
abigeme nivyo barajya amahera ba diaspora abigeme bakarongorwa n'aba diaspora kumba ba diaspora hari n'aba diaspora bamwe bafite ingesombi batabagore babo hiyo bakaje kurongora abandi
bigeme ariko hari n'abigeme nabo bari ino bababesha
bafite abandi bigeme bababesha bafite bose turajyana twese
n'abahungu bakora
amahitasi y'aba diaspora bamwe bagwa mu muhorero
n'abahungu bakora amahitasi
birugasanga n'abahungu bakora amahitasi y'ire bwa bikara turavyumva so twe rero duhari kugira tukureho icyo cyeyi tukureho iyo image tubivuge ko tubandanje tubivuga bizogabanuka
Uno musi ngware n'abafinansi note abadiaspora ugasanga bariko barabeshwa
barabeshwa bamwe
bakabageze ku
migambi ngurimwo bakakubesha meyiri wese urumva ko yabeshe ngo afise ngo management ngo agira sohora abaririmvi
bamwe ariko afise rebo afise rebo
irya rebo yarasambutse ntaye hari kuko lo type yaravuyemwo akagenda kwikorera ubwiwe agenda gukora ugatwe kiwe yarasuye n'indirimbo ya excellence
n'ibyinshi bisigura yuko bijya byarasambutse
nyine bijya byarasambutse urabona ko haciye ahubuka restaurant
ariko restaurant ni
ntituziyo yayikuye hose ariko kugira nabivuze azofate video asaba ikigongwe yarahemutse n'ushaka guhimiriza ugwaruka rw'abigeme ngo ruje mu busambanyi kuko kugira video igihimiriza abantu dushaka kwigaruka ko ariko ahimiriza yuko baja hehe baja mu busambanye baje gusambana bayikene baraje kuri Neri Nat Buhondi iko video nibahimirize ugaruka gukora barufate mu migongo abwira abandi bakobwa ati Jerry yamba restaurant je nayo rose mukuri nayo rose kunuku vyagenze kunuku ababere icirore bavuga ati ah okay wige nawe vyagenze ku yarapambanishije mugabwiye kubabwira ngo hebe umuhungu atagira amahera ngo gikundana n'umuhungu afise amahera agenda
kumugabo
none wewe abahiki nakina kimwabaha so rero le diaspora kari bucane muri muri Nation Burundi Safari Tours muzane dukore irya visite kitire nibaza yitwaye ivuze ko
nibaza ko twaye atuko turakumbiwa
Tuko turakonkiwa ariko rero twebwe ibyo twabiteguye ni ibintu by'ikirundi ibintu byiza cyane ibintu byo kutumirira abantu gukunda ivyi wabo gusubira ku kumizi gusubira ku mizi bazane abana babo hari abantu benshi bafite imiryango
eh madam jo agiraze
ego bafite imiryango abo bavukana batazi kugira nti batazi kijumbu gitetswe mu maganda kimeze gucya amafyiru nayahe imeke imeze gute isongo bazizo champagne mugabo ni ibintu byacu byo kuziko vya kera dusubira ku mizi naco gituma rero dushaka muze tubere ku Burundi tubereke ivyayo tubereke ivyiza vyayo n'abashobora kudushigikira karibu cane muzana ama entreprise yanyu dukorane uterera ijana uterera 200 uterera ngahe yose tuzoyakira nangorane abazoshaka bazoca kuri Star Boy canke bace ku ma site yacu babe ku ma ni kuri Nature Burundi Safari Tours uva twahise Nature Burundi guko Nature Burundi ni kintu kinini cane kuko igihugu cacu gifise ivyiza vyo kwerekana karibu cyane hama ba diaspora ni byinshi cyane babakoreye mwarabazurumye amahera ubusabi deni hari mu diaspora sho gusaba deni kugira investisi
muri BHA
agacha iwanyu stable nyene ndonderere naka dukorane mugabo gasangura muhaye umuntu urya muntu amuri amahera ni benshi cyane bazurumye amahera la fopase twarumvise mu mama yari ko ravuga ko yatanze 720 million kugira bamugurire inzu muri Burundi ware ariko vyarangiye amahera bayamurije nivyo mube hange mube makini ari nayo mpamvu twebwe turiko turakorana na BHP Banque de l'Habitat du Burundi bamaze kubona umugambi wacu baragyohewe cyane batireka dukorane nabo niyo rero mpamvu ndi ngahambira aba diaspora nukuri ni mugende abazoza cyangwa mutuma babagiririshiriza ma konti ni kubuntu ba créer des comptes Banque de l'Habitat du Burundi tangi ni fomu bisanzwe ijeje gutanga amafo iratanga ingurane ku ba diaspora bashaka kugura amazu BHP rafisa amazu inyubako zabo ikabaha amazu hamiyongurane mu kazuri hakuva ku mwaka gushika ku myaka 10 no kurenga nibaze rero bazaba baje ari benshi ku créer compte ni kubuntu bace baherekana imigambi yabo nivyo bashaka kandi ufise parcelle biroroshe gose ufise parcelle ukabereka parcelle yawe baraguha ingurane bagatanga titre yawe de propriétaire bagaca ngo imana ifashije nka jewe Starboy nkagura parcelle ndashobora guca ngenda gutanga wa mugambi wanje ati ngiye plan fise parcelle yanje ni ibi shaka kugura baravuga ati okay turaguha ingurane utere turayubatse tukaba hamagara ni muri abivyo banki d'habita tuzobariha ngara duhaye ingurane nivyo hama ba diaspora bahendwa ni benshi cyane nk'urya wa Bujapay muri Australia baramubeshe
eh Bujapay yaradufasha tusike tujya gutonda kuri Bujapay yaradugura ama unit tugasanga tungana guca
urya no kuri mani mufashe ariko je nabavuze ati ababimbye nabavuze ati okay dukuri baze bamubwire tuvugane twumvuke
oya Bujapay igaruke
igaruke kuko nkaje banakije gukorana na
kugura mananje ndabishaka
nabandi barabikeneye kugura mananje ndabikanye mu diaspora rashaka kukenera ku visite akacari hariya amahera kadushikira akaza yarisha abafite facturation byose amagashika twambwirisha muze
okay neri natrika dusina bashaka gusozera misiyo yacu mwabise
gusozera misiyo yacu mwayumvise ni gushigikira Neri Nat
abarundi ndetse abantu muri entertainment hagarika gufaking ubuzima n'abanda bivuga je Neri Nat polo mama sukuvuga ngo ndabuze amare kugura imodoka cyangwa ndabuze kubesha abantu muri modoka jewe
Wisa Kenzo Dola. Bitangurira kuri Wisa Kenzo Dola. Mugabo twebwe ngaha umubwiye na 300 dollars acavuga ngo turazinga. Mugihe abandi biri ku 1500 ku 2000 genda nishure. Ya nishure rero.
Uganda twarabonye abakinyi bavuza France
bajya. Karibu dukore cyane karibu mutumenyeshe igihugu cacu mutugirira ama promotion mutu branche kuri ayo ma company yiyo n'ubu no mu Rwanda ari muri Canada tumenyeshe n'iri muri Tanzania. Bacho muri Tanzania bakatuzanye.
Okay, ni mission nziza cyane
bateriya. Okay, ni mission nziza cyane bateriya cameraman arambiye ko mukanya bizima. Ariko biri kose byo twayaze ngo azafari bizima. Nari natereka ndagushimira ku manya shuye kumereza. Ndese ashuye guhereza abakunzi ba Star TV.
Ndagushimira ndakugira courage.
Merci beaucoup. Tamu sana yes.
Mama. Eko
ndabishimiye. Ni nyenyi. Ni nuzuye ni
nuzuye.
Ariko ari abazirondera.
Non è un uomo.
Nerekana gushimire cyane abakozi ba Start Business ngo madukurikirana Imani baheze kure cyane. Thank you so much supporting all umusista wacu, supporting abarundi muri rusangi, aba diaspora, supporting ibikorwa byiza byivugira. Ndazi yo mushaka gukora ikintu mu bivuye ikintu bitagushishoza. Bese murabimenya
bitagushishoza.
Bimeraga neza cyane. Thank you so much.